lwe lugero lwaffe olwaleero.
Eggwanga ly'okumpi terirwa kudda. Bw'owala n'omuntu akuli okumpi, naawe tolwa kumusobya, ate naye n'akuwala naawe olere eggwanga. Okusonyiwa kwe kumalawo ebyo.
Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.